sinani sibongo sami anginye lutho anginye lutho kodwa wangithenga ngegazi kodwa wangithenga ngenani kodwa wangithenga ngegazi yebo masalwane sinani isibongo sami usinani sibongo sami anginye lutho kodwa ngenzela umusa athengwa